Bantwana bam, niyakhumbula ngosomesebe nifundise ngesandi ub ne benifundise ngesandi ub ngokumisisa kwenza umdlalo omandi kodwa awufuni umntu uba makangqole funeka nje ingqele yakho ibesezantsi umandi lo mdlalo kakhulu sizawufunda kona esisandi ub umise unebox ke apha niyibona ibox yakhe inesa sandi singubani singumntu ne apha ngaphakathi kukhona izinto ezikhoyo kodwa ke umisi uzanibonisa before umisi avulele box niyambona ubu besithe kanene ubu ubhala kanjani qala phezulu Very good, nibambile bantwana bam. Very good. Qala phezulu, wehle, unyuke, ujikele. Very good. Nankuya up. Uzawuvula ibox yakhe. Enobu. Izinto ezinobu. Kubani unondichazela uba yintoni ibona kulo mzobo kamisi vela asimvuvela khwaza buso
ubuso
khaphine vela
ubuso
ubuso masitshoni sonke
ubuso
ubuso khandibambele ivuke obubuso bukamisi mtshayo
popayi
uthi yipopayi unyansile yipopayi le kodwa le popayi yenzani enhle
uyabaleka
khawuphinde enhle ndikuva
uyabaleka
uyabaleka le popayi yathini
iyabaleka
iyabaleka khasibambele lelethu le popayi ibalekayo yintoni lena lelo
ubisi
khophinda lelo
ubisi
ubisi uthini lelo
ubisi
niyamva la bu niyamva
yes
ubisi khasibambele limise ubisi kubekho lento bangamandi soft kamandi athi usana bona usixeba yintoni lena vela
uboya
uboya uthini umvela
uboya
khawubambe vela uboya uboya vela wonke ke umntu ophethe imizobo nezinto ezibambekayo nika lo secanga kwakho ave naye ihambise ihambise omnye ajonge omnye abone omnye makajonge omnye makabone hambisa nawe ivi ajonge omnye abone ihambise ihambise abone hambisa omnye abone